DRPS
and Stance Trading Incorporated. Nagabaligya sang mga construction supplies kag electrical supplies ang BY and Stance Trading Incorporated. Nahamtang sa Ross Avenue, Roxas City.